Love is not a yeah, you know, to
Umuwi ka na baby.